leaning towards media. Yeah, basha turabakunda ama ari igikorwa turiko turabategurira igikorwa kitoroshe, so twagomba tubasabe abona turi kumwe n'umutama cyamamare ndibaza mwese muramuzi.
Eh, bwo mugaze ndi cyamamare cyane.
Oya, none rega mutama warakoze byinshi urabona. Uyu ni wa mutama yamakore cyiza. Ah, muri ninde? Kibaza benshi muramuzi kuri ninde mugabo ubu. Nawe nari kwategura igikorwa ciwe, filme yiwiwe izoca kuri channel yiwiwe. Ariyo filme yitwa Ndanzi.
Ndanzi, yego ni Ndanzi. Ahizoca naho ni kuri Ntwenze nibutse.
Eh. Urumva yuko bizwari ibintu bimeze kudu. Rero turabasatsi bashya. Eh, mudushigikire twese. Urumva ngende kuri channel ya Ntwenze nibutse. Uche muja no kuri Talent Wise Media. Hari igikorwa twiko turakora na muzika. Zwari filme novuga yuko so ari filme
Talent Wise Media.
Muri Talent Wise Media.
Talent
Wise Media. Yeah. No, yuko zwari igikorwa kitoroshe. Ama mukaca mwiruka kuri Ntwenze nibuze. Nahone mukaraba iyo filme yitwa Ndanzi izoba ifise ibice bitanu. Umva yuko izoba ari filme itoroshe. Kaba ari filme yakozwe n'umwinyanyuzi. Atoroshe na wene.
Atoroshe.
Eh, ari makakine abakinyi arimo Mr. Sami, ariyo Kanyana, ariyo Chiza, ariyo Nanita. Na Mutamanga na baba bakinyi bose muzi baninde barimo.
Kandi wikinira rega sikera n'umusinyi bashura kuyibona cyane ku mugoro.
Aha urumva rero basha turabasabye mujeko mutangure kugira abone urumva ari byo mbita subscribe nuko nyene
muze subscribe
mubikore kugira ibikorwa bigume bitera imbere kubera uno munsi twege duteye imbere namwe muzoba muteye
imbere
kubera twese turiko turateza imbere igihugu so kuvuga ngo ati mundiko nditeza imbere igihugu uno cyangwa ndiko nditeze imbere je genyine rero twese tuje gukora bashe turabibasabye
gukora
ni mwishinge gusa ngo mutu duwe byuzi gusa ni mugire abone ni mugire ko like cyangwa comment turabibasabye byose mukore
byose mubikore
eh
twa mutushigiki
vraiment si byo mutama kandi ifukini si byo mutama kandi
uyu ni talent wise media
unawe ni Ntwenze nibuse
ehe
twese rero nga turahari kugira tubajyohere kandi turahari kugira tubatwenze
ego
kandi turiyo kugira tubigishe ku bintu kanaka kubera mu bikorwa byacu tora dukora arimo imanuro
ego
arimo imanuro
imanuro
kandi nyinshi
n'inyigisho z'ijambo ry'Imana
byose birimo
byose birimo
none ni biki bituma yuko mutajya kudushigikira abashe
dushigikire yewe
ama rero ni byo twako turabasaba mbere mutamura cyose akajambo kanyuma wabwiye
akajambo kanyuma nuko bo dushigikira
murabyumva
bashigikira Talent Wise
Media
bagashigikira Ntwenze nibutse
murabyumva baje please turabasabye